Sasa tunaenda kuwaleta walio tukusanya jioni ya leo, walio tufanya tumepiga makeup, miili imepata ugeni, wengine tumevaa suti bila kutarajia, ambao tuna amani na Mr. and Mrs. Irongwe, mpigie makofi tafadhali.
I'm not going to be able to do that.